Urucanco rugira kabiri rukinga indwara y'agasama na rubeora. Ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingira amagara yiwe.
Tuzoshiraho indinganizo yo gutuma umwimbu mwinshi w'icyayi ugugwa n'abaguzi bashobora gutanga amahera yisununuye. Kuraba ingene abagomba kugura icyayi bari mu makungu batohura n'inzitizi zo kuriha. Kuko hari n'abaguzi b'icyayi bari bifuza kugura icyayi cy'u Burundi. Mugabo bahora bahura n'inzitizi zashyizweho n'amategeko yo kugurisha icyayi, amategeko turiko turagerageza gusaba abadukurira ko botanga uruhushya rwo kuyahindura. Kuko nk'akarorero, kugira ngo tutange icyayi, umuguzi twamubwira tuti bandushikane amafaranga kuri konti ya hoteli. Umuguzi nawe akavuga ati ibyo ni vya kera, hariho uburyo bushasha bujanye n'ibihe vya none, aho turiha tutibe turazana amafaranga mu minwe ngo dushize ku makonti yayo. Kandi ubwo buryo nibwo bugezweho koko, nibwo bukoreshwa muri Kenya, nibwo bukoreshwa mu Rwanda, nibwo bukoreshwa Tanzania, Uganda n'ahandi. Izo nzitizi rero turiko turaraba ko muri no ntumbero twihaye tuzosaba yuko zivaho, kandi noneho integuro yavyo twaramaze kwiheza. Twashaka kumenyesha abatwumviriza ko duhejeje kuronka uwundi muhora mushasha uzodufunyira urugendo, mbere bigatuma amafaranga tuhora dutanga muba dutwarira icyayi i Mombasa, eka mbere n'utundi tuntu twatugora i Mombasa tuhava, kuko tugira tuzoje kudandariza icyayi muri enchere za Dar es Salaam. Mu minsi mikenyi OTB izoja hamwe n'abatanzania kugira ngo dukorere hamwe icyo gikorwa ku buryo bw'uko mu kiringo cy'amezi abiri atarenga twoba twavuye i Mombasa hamwe Imana ibidukundiye, maze tugaheza tukaruhuka ibimeze nk'ibihano bimwe bimwe twabora tubona umenga turimwo dufatiye ishyirahamwe ritugenga ryitwa EATA ryatuzibira mu bwigenge twategerezwa kuba dufise. Tuzokurikirana akanovera k'icyayi kugira kagume ari ka kandi icyo bita mu Gifaransa homogeneite, niho abaguzi bagumana icyizere ku cyayi cy'u Burundi. Aha a tubicishije mu rwego nshingantwaro rwa OTB tuzoshigikira cyane igisata kijejwe karite kugira ngo dushobore gushika kuri ibyo hangiro. Ivyo vyose tuzobishikako niyo twakora n'ubwenge n'ubwitonzi, tukagenda turakosora ahari agahaze, kuko imyaka indwi ihangiro twihaye turabona neza ko Imana itubwiye imbere ikatuzigama ikadukomereza ibikorwa nta nkeka bizotungana. Nagomba shimire bimwe vyimazeyo abakozi ba otere baraye ijoro n'umurango bakora batiziganya kugira ngo kino gikorwa cyiteka kiranguke.
Urucanco rugira kabiri rukinga indwara y'agasama na rubeora. Ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingira amagara yiwe.